Molweni, igama lam ndinguAkhona. Uba uyaqaphela ke apha kulo nxantathu sinonxantathu abaninzi kwalapha kulo nxantathu omkhulu. Into esizawuyenza ke ndifuna ke ukuthi sijonge uba singayifumana na umlinganiselo wale engile ilapha. Into esizawuzenza ke kukuthi siqale sifumane ezinye iiengile okanye iikona. Uqaphele ukuba ezi zinto zibizwa ngokuba zii-right angles ngesiNgesi, iikona ke zasekunene. Le engile ke baphinde basixelela ukuthi le engile ilapha ngu-32, ii-right angles ke zona ke zingu-90 degrees. Zininzi ke iindlela zokusombulula le ngxaki. Le engile ke eliqanda yile siyifunayo. Uyabona ke yona iyalingana nale i-engile. Uba uyazidibanisa ungafumana ke ngoku le engile yasekunene engu-90 degrees. Uba udibanise le siyifunayo nale ikweli cala uzawutsho ufumane u-90 degrees okanye i-engile yasekunene. Lena ke izawuba ngu-90 uthabathe le engile siyifunayo, masibuze u-data. Une-engile ke ngoku ezintathu apha kulo nxantathu wethu ngoba sesinayo u-data, sibe nale ikona, sibe no-90 degrees. Masithi 90 uthabathe u-data udibanise nomnye u-90 degrees, udibanise kunye no-32 degrees. Mandiyenze ngomnye umbala ke ohlukileyo, sithi uyidibanise no-32 degrees iza kulingana ke no-180. Khumbula uba unxantathu ke ngu-180 degrees. Yile nto sizama uyenza ke ngoku. Masijonge uba singayenza lula njani ke ngoku. Uba sithabathe ke oo-90 bayahlabana, sitsho sishiyeke ke ngoku 180 uthabathe u-data udibanise no-32 ulingana no-180 degrees. Size ke ngoku sibe no-180 simthabathe kumacala amabini bahlabane sibe no-0. Sino-data umdibanise no-32 ulingana no-0. Udibanise u-data macala omabini sifumane ke ngoku u-32 degrees ulingana ke no-data. Izawufana ke ngoku nale kona le bese siyinikiwe bese sinayo. Yenye indlela ke onoyenza ngayo, kodwa zininzi iindlela onozenza ngayo ukuthi ufumane le nto. Mhlawumbi ngesike sathi sijonge kulo nxantathu wonke ke ngokumkhulu sino-90 degrees sibe no-32 degrees. Le kona ke ngoku asiyinikwanga, izawuba ngu-180 uthabathe u-90 degrees uthabathe u-32 degrees. Ngoba ke ngoku zonke funeke zidibaniseke ziyofika ku-180 degrees. Maske okanye masiyiqalele, masithi ngu-x, siyibize ngoba ngu-x le kona. Sithi ke ngoku u-x umdibanise no-90, sibala ke ngoku lo nxantathu omkhulu. Uthi u-x umdibanise no-90 udibanise no-32 baza kulingana ke ngoku no-180 degrees. Uba uyathabatha ke ngoku u-90 no-32 uthi masiqale sithabathe u-90 kumacala omabini size ke ngoku sishiyeke no-90. Usithabathe u-32 kumacala omabini sizawushiyeka no-x ulingana no-58 degrees. U-x ulingana no-58 degrees. Yintoni ke ngoku enye esingayifumana? Masijonge kule ikona le engile. Le yona ke i-engile yasekunene engu-90 degrees besinikiwe ke uba ngu-90 degrees. Loo nto ithetha ukuthi ke ngoku lena izawufana ke ngoku nale ikona. nayo kunyanzelekile ukuthi ibe ngu-90 degrees, ibe yi-right angle. Sinalo 58 ke ngoku nalo 90 degrees. Ke ngoku sinalena i-angle xa zizonke funeke zizenze 180 degrees. Masinithi ke ngoku u-y. Sithi u-y umdibanise no-58, umdibanise no-90, zenza 180. Masithabathe u-90 ke ngoku kumacala omabini, le izaba ngu-90. Sithabathe u-58 kumacala omabini, sithi u-y ulingana no-32 degrees. Uma ngaba ke u-y ngu-32 degrees, ihambiselana ke nale i-engile ngesingesi kuthiwa zi-complementary. Loo nto ithetha uba ke ngoku zizawuthi xa zidityanisiwe zozombini ezi engile zitsho zikunike zikunike u-90 degrees. Xabe masithi ke ngoku nguzi xa sezidityanisiwe ziza kunika u-90 degrees. Sawuthi uzi ke ngoku uzawuba ngu-58 degrees. Ngoye singaphakathi kulo unxantathu bese siyifumene ke uba ke ngoku uzi ngu-58 degrees. Uba ke ngoku le i-angle ngu-90 nale konyanzeleka uba ibe ngu-90 ngoba nazo ziyadibaniselana zitsho zenze u-90 degrees. Sino-58 degrees, andenze ngomnye umbala. Uba ngaba uno-58 degrees umdibanise nalo 90, uyidibanise no-data ebese simfumene ke uba ngu-180, funeke zibe ngu-180. Ungathabatha u-90 kumacala omabini ube no-90, ube no-58 umdibanise no-data ibe ngu-90. Uthabathe u-58 kumacala omabini itsho ke ngoku ilingane uba ube ngu-32 degrees. Itsho sifumane impendulo enye. Bendifuna ukubonisa ke ukuthi zininzi iindlela zokusombulula ezi ngxaki. Funeke ngoku wenze izinto ezingqameneyo futhi ke ezizawuba ibe yimpendulo elungileyo. Enkosi.